This is the message. Sans level. Yo. Nyimpa de wo wiasa da ma wadwene sipi nyame ye wadom ne se nyibia ma wunye ndibi kosi wiase ma wu enya no wunye bi nibi nti da ma wadwene sipi mo bi sundidi fatoto mo hwe nsati ahinya nyape na tiri de so wo kwa kwotwe so nshache sika ye muja enyibia oje enyibia ma wabra bo no nya tsenye sika penye hwe fa kwa dwindwenim akɔmhyɛ fa wozikan yohane na yesu kristo wɔ mu hinzi no sedan nanso ɛnda saa se ho nti nyimpa twunku nyimpa da sɛni ɛyɛ awurade nyankopɔn wo brɛbɛyɛ gyan mɛnyɛ tu no wate baga nyimpa yɛ fɔken ɛnya time a yɛmpasampasar kwakwahwɛ mmɔkyere bɛma katakyi paa no de fom bam da bɔtew 6 feet ande gye konk ɛbɛgye kɔfen nti susu wahoma madonna katahye wo sika kakrɛ wɔyi nti nhwɛde a lɛyɛ mbɛlade kwado na yɛ mbɛlade na atele bɛyɛ kɔkɔte I want chip, no me group every concoction. I brought words on your Russian. Into bread, they say I would tell. Was the woman one sabbat come? Men prepare one once a turn. If you want woke, then be your banker. Couple sound the turn. Then they were sicker. What pen I would tell? Nan yansa quando. I just would drink in the 2 steps. Cassidy, we are suffering fedi. Yeah, but then they jar all his vanity. Into nyami do musica, bro. Show some charity. Now what say? Or don't say now, yes, we were cavalry. Nyankopɔn de santa da ma nyimpa da sɛni ɔno ɔndo togbe ɔndo sadek no ngya kakari nyankopɔn a ɔnyi ayewa no ngya tapoli ɔno ɔndo kristo nyi no ngya kramɔnyi nti brɔ ndabra botum ya hard morogo bi soft nde tum ya dɔsi ne sitire morogo bi soft nti sɛ wonua ne za abɛtwan morogo bi yɔs ma wɔnyu ɔdo na adom wɔ wim ɔni sɛ hwiyɛ ɔso wɔnyi berebɔfo ne nkɔne pii awinyin iduɔbɔ wɔ wɔnyua mu dakye ne yɛ twɛn de sin wɔsɛn dɛ sɔfo bi a bɛfie kumbɛhɔi wɔagye din ɛbɛi bɔmpɛi ne gye atrofo din fi hɔn dukyin wɔkia wo hani awia pɛ wɔ ma tuba closes wɔde plan ato ho legye amanfo te dɛ supa oses ɛpa no nte ne ɔyɛ kwa ne ɔbɛyɛ a bisa moses wɔahyɛ daa ne bia kɔhyehyɛ na wɔa mo kita crutches mɛbɛta ne herebaba herebaba sulia ɔde psychology wu ma wɔnyuanda wɔate mu nua tɔng sɛ wɔtumi pɔse ne wiɛ wɔatoyɛ do kubuwa abɔkyi bi a ɔpo dodo na ɔlotum sukyia I a guy and the embumo me ne budadi ehu draws a rawadi wu romo ja on a papi all the flex trenis and techy kibi na baggy I will aya lucky if you would see cubits and the maggie wo mami only phone now so after be am a chick wo girl sha brazilian hair mame do sha rig melika says we girl no pompeno lava fake koso koko chwana ako mami wo de am a sick de am a sicker e jenjen bia wo mami enjoy a doctor owo kolobu small boy yesterday labor bra medjun wani solo ku imbese samiti zina wo the frown ni jagadu this is the message of brelli bobia follow you of brelli bobia follow you bless sans level yes you go my and say bye.